Yeah, abusianfo. Madana nkufo frɛfrɛ me sɛ oh yeah. Mani kranti, wɔn sɛ afei na meyi mani ase. Meda hɔ na nkufo frɛfrɛ me sɛ agya. Chada akura na ka ne ho bio. Abraham wo sɛ wan. Abraham me mo hyɛ no. Ɔme sɛ wasɛ aka ne ho ɛsɛ ate wɔdi deɛ ɔma di atɛm bio. Sɛ ɔno ne kreti me, ɔno ne kreti twene Jonas. Na hwan. Ghanafoɔ ne kreti twene Jonas. Munganya sɛ Ghanafoɔ ne kreti twene
Awurade Nyankopɔn ɔhyira ɔdwene adɔfo medan ne ɔsɔfo Dr. Pia mehwɛ ani yareɛ obi a n'ani afira obi a ɛtɛ sɛ n'ani obi a wanya glaucoma obi a ɔpɔsɛ n'ani obi a n'ani ɔntumi nhunu hwee ɔntumi nhyɛ hwee obi wɔ hɔnom a wanhyɛ spɛɛse a ɔntumi ntwerɛ Nyankopɔn adom fanama no agu skrin ase no na frɛ ɔsɔfo Dr. Pia wobɛhumi a mɛma wɔaduru abɛnom ɛbɛhohoro ani no so ama w'ani no abie w'ani no bɛyɛ kama. Saa nso na wowɔ yadeɛ bi te sɛ white fibroid hernia stroke ɛtwerɛ kɔmpɔ ɛsikyerɛ yadeɛ obi a ɛsikyerɛ yadeɛ ha no paa no mɛma ne duruma ne kɔ obi nso so a ɔtie mi a pressure ɛda no so a ɔda duro so so mɛma ne duro ama ne kɔ bɛma ɔbɛma ɛmu wɔ mmerɛ na ntumi mmɔ adwuma mɛma ɔduro wobɛnom ama abɔ adwuma yadeɛ bɛn na ɛha wɔ ɛtete hɔ fanoma na ɛda skrin no ase fama okunu wowɔ fa ɔnana wowɔ fa okunu obi a onim sɛ ɔyareɛ kyɛn sɛ ɔmmra sɔfoɔ apia ha ɔba ha no mu a wobɛnya ayaresa sɛ wokyɛ no ɔba ha no mu no ɔno ɔnya aduro ne binom no ɔnya ayaresa a wo ɛna ɔbɛda w'aseɛ wo aka sɛ woaboa no awurade nhyira wo sɛ wotie me na wobɛfa no ma no ma wɔkum ase kwada so bɔda kɛseɛ baabi a motonto nnua no woduru hɔ pa a wo sɛ wohwɛ baabi a yɛyɛ ni no sɔfoɔ apia hɔ obibiala ɛde wobɛba awurade nhyira wo wɔ yesu dim amen.
Jonas, Ghanafoɔ na di me si hɔ sɛ menyɛ sɛ Nyankopɔn na menka nokorɛ mente sɛ wo Abraham bɛ mmɔhyɛe hwɛ biribi yɛ o nkurɔfoɔ ɔha me saa sɛ ɛnnɛ ɔmo mmɛtetɛ wo ho sika nku ana nam sɛ ɔmo ntoa mmoa ase na memma wɔ ne sɛ ɛbɛyɛ a mema go ahead sɛ ɔmo nkoku a obiara ntumi mebele ma obiara nti boys no mada wo ɔmo frɛ me saa sɛ wasane bɛtena hɔ gyimi nti Ghana police ne Akufo Addo. Abraham bɛ mmɔhyɛe wu a me anoma bɔ paa mu ma kuku no because ɔbɔ yi sene si ɔte hɔ sɛ obi bɛku me wɔ America te sɛ deɛ ɔmo aku ɔmo nka ɔmo ku Trump no a wagyi me na ɔte afuo mu no America ɛyɛ secret service na ɛde ne nam ɔmo secret service ɔmo nyɛ police ɔmo nyɛ soldier ɔmo nyɛ hwee ɔmo deɛ ano sɛ ɔmo ne mampanyini na nam. Nti sɛ before sɛ obi kura yi tu a ɔmo nkɔto no tu nkunu ɔmo bɛtwɛn ama nipa korɔ no a engage first nti ɔmo twɛn yɛ ama nipa ne engage yɛ nti nipa ne engage wie no ɔmo bɔ ne tu okun no saa na ɔmo adwuma ne teɛ ɔmo ntutu ade a abra yɛ ma ɔmo order sɛ ɔmo nyɛ ɔmo nti ɔmo nam atu okura ɔmo sɛ hyɛ ɔmo ahyehyɛ ɔmo ntaade mu. Wọn nketenkete pese tu nketenkete na hyehyɛhyehyɛ ɔmo ntaade mu nti ɔmo no saa na ɔmo yɛ ɔmo adwuma ɔmo mɛtutu nku ma obi betumi abɛkyia ma mpanyin obi betumi aha age no ɔno nyɛ hwee odi n'akyi wọn nti sɛ nipa na ayi tuo no ɛno koraa na ebi wɔ hɔ a ɔmo ma ɔmo oyi tuo no ɔmo ntu ansa ɔmo ma ne ntuo obi betumi ne ho. Secret service ni betimi ne ho agye tuo no a nipa ne to abɔ ma mpanyin ansa na ɔmo abɔ nipa ne tu aku no nti instantly ɔmo kum nipa no nti sɛ ɔbɛkɔ akɔtoa sɛ ɔbɛkɔ akɔku ma mpanyin na ɔmo bɛku a yɛ waa wasɛm ba wo no wo deɛ America gyimi Chada no yɛ criminal ɔpon sika ɔde ama wo no nyinaa ɔyɛ criminal Ghana no memeyɛ adwuma ma Ghanafoɔ menyɛ wo wo na wayɛ sɛ ɔbaa yɛ trust wo ɛnyɛ ye yɛhwɛ a wo ne mma nenam nti ne wawo nkwasea ma twewobotwewo gu hɔ saa no wodi kofi kora nte akyi sɛ yɛ nkɔto aba ma no ɛna ne sika san wiei Chada kɔɔ sika me yɛ obi ɔnya sika. ana wa di America kodi onu so achi menim se obi so nya kuria sika no nya sika ba na o ma obi a obi obi kwa kodi na chi meme di me ntese a o me ni obi achi because of sika o meme ye adwuma na magana fo cause me hia kaprem fro obi a o meme me sika me ntimi ndi me wa wa jimi ma be fire we correct nso a me ba be bo abaso wo ya be pa me bo abaso wo jimi ma be fire o ma no care se obi ye na wo ye adwuma ma ndc fo no ye adwuma ma ndc fo nkwasia fo no ba wo kura hu me da wo ndc ni bi so a ndc ni a ono wo se oni makasa wo fun so da no me bo ni hu dua ti se omo nam na omo di omo ni me jump ma omo num se omo ni me na kasa na omo ni me ye adwuma ma mo ni nyina mo boa I won't problem mama man ko jimi abe fire no back to back and this e ni bia ni wa me me yadu mama no e ya ko fwa do nkwasia promises no and we fail ni nyina e na ma ndc hu abamfaso akofwa do ba e no no nsu si terminal 3 e di 4 di si terminal 3 no ho a enka obenya bibi e di akompeti John Helsing o se nana ajua stuff stop fooling and listen to the truth. NDC are also Ghanaian. Yeah, thank you. John Hersey, Memphium, NDC for an Indian such MPP for no. I know now, Master Siano. Ghana for you now, who NPP for one Trump, which I and a Ghana for you now, any NDC for one. That's not me, say, or maybe Tres Gamma, I'm sending you my mom. Because who could be a crew man, your mama, the hospital, and a school could see her. A chimpanzee, a chim mafia fui, a patakurano, a santimai kura, a santimai no kuntru, a hoodu a modan, a kroma failure, mamma, or hen and his rest riska. Ah, your mamma see KGTS, you kumas, and now go for others by obesi, KGTS, so sense ah, and could be a beca be a mako fado, Tiria mature and you, auntie, your mamma see airport, a go for the bell besi, your chairs, I see you want, and could be a babaku fado a basso. Your mama see hospital or ba obesi bia ko bia bebo na baso enti ade no nipa ni ni within ni wajije sika se o de ba be ye adwuma no atonton ga na nyapade nyina wanwanwa hospital mu amuti mu amani tua achi afi o se obesi 88 eno sa jump ko wanwanwa o kati so mr so kata na patakura o mobi na odwan ye ye ne ho adwuma ma ga na fo a o se wajiminti Young Kotua Bama criminals only had ya for real and a scammy nipper. Was a criminal mouse can teach in Chinia? Sikana Sisiwaso, and to the way Jimmy, a bra chadano, a moment in information by in a almost it, or yet a brutal connection with your musica. Scammy, I was scammy up, bro, for you know, into my America. Catch a chad as all America, or ba. Mema be endorse say en to abama no so ti me ba America and how the only plane ticket kura say me resort TikTok resource sika si kwasia wo kasa na yenya sikani a o ya brand sikani a o resource sika o TikTok wa jimi on sikani a o di mobile money abeto o si ensani ni sika wa jimi aboa wa hu sikani a o bege for skada o ye krom for come ne de no sika na a o kwaye azanya en wa di ni nyina amanasa o za ni nkofu and let you see how much that Ghana for you know so a criminal when you'll be a man be all and the radio near you now among for mobile money metal so and why are you defeating the year number so and to why I saw about your trust when you would the coffee granting achi coffee granting sick as I and I work with each other she said I know about your bow in an hour so we see cast on beja wako by my offer see as I know what you out is until now I won't was your mother baby you know and mebo pamu ma babe ku enti yom be ku a onkwase ama no nkura nan no meba be die ni mema o matwe mo ja se o mane o ma me se ne o 100 million bo so me bia me hwe o mane free ama enti boys ne si o da so jimi o ga na me kura de me nya nko pe video ne hwe o mo se to chada na so ma ma o sa jimi nti mema o mo sika se o se o be ku me nti ye hwe de o be di kan wo first ti Abraham me moshe verse training unit yam heard you obi betimi aboni two and obi be kuni first so she America you kuni pa is in nam si yo mate aboa abusiam panyini kura ni America pa ai visa da ho me America me wo mansions upon mansions egu asii What did the Almighty be diagro? Chad and all your criminal one of you maybe was non-stop income stream. Scar non-stop. Abrofu ne feeding me and opama da sorry abrofu. I'm we more time millionaires. Now who fin what the bibinia bibini to say a shall ni say wa me he ever compare bruni. Bruni or a virgin, obedi 30 years kwa a virgin, say wa me he ne tre ena scammers befa kudi. A shall ni say wa me he. O de ne compare Brunia ono ya wona be ma me ware na obi anko di no o de ne compare bibinia wa ware ne de na sifi o twe ho akwase ya bi ko di no o de no compare o de Bruni compare aboa ti se bibini a ono nikunu eja no ho ko adwuma na obi afa akira be she obedi no wa jimini nti o ntina o nkwase ama no me mo biku wi a ya be die ni ebikura abakokura abakopɛ na ye oba na man na di ahyɛ wo wagyimi ni nti utrasi bibini bibini a ɔno no wotwe ho obi kodi no aboa unhu Bruni physical da no Bruni ɔmpɛwa ɔmpɛw Bruni wo de ne kɔ wo ne ne twempena before so obi bedi no no na wo ne na giantsa sɛ Bruni ni mprani ana ni kunu ni no obi afa akyire bedi no ɛyɛ impossible Bruni ntwantro aboa ba Bruni nyada on chantro. Onen odene ko restaurant. Aduane ne 100 cedis a o 250 na so 250. Bruni onen ne nanen na e ware anane ne twempena. E dan boye $10,000 a o 5,000 o 5,000 bibini mfaso woni so aboa bibini mfaso woni so. Odene ko sifie se wo ware na obetua bibia no petu anwmere. There is a cabbage and no a jar or quasis and no maco go by man for them. Bibi ni nipa, a boat show, a boat. Join us, you are a subscriber, thank you. Or say, Ajua is not about white teeth. Guys should try to learn. It's the moment of truth. Teeth, we, the youth, must rise and stand for the truth. More fire, thank you. Yes, media no crane America. Chada by Unko Yanko Fuan Komonfa, ne evidence in Mreme. Wan won ko wi omo a omubu nko fo dan nyen langara nko me kan kire me won ni panic criminal wonnim wo avram be moche wonnim se woni ni nyina na sirisiri sika nti ade nti na wo di jimi ametena se nipa no ye criminal yenkoto abaman abra akofu ado mokro mo claim se omo nye criminal akra no hwe wi omo be wiwi a sika abese ekuro no na obi a ye kromfo a FBI for open achi no wa jimi ni ye de mpanyini koma na obe da ba United Nations meeting Obeda ba you aji so ba meeting wo US. Huh? United Nations country be a baby. Enti nipa ne akronfo no hwan ne nkofa Ghana hye ne se wajimi on. Aden wajimi se asema wajisika kwase au sika na waje se no de ma. Na de Bruni be kompe bibini aboa bibini wo twe ho pe da bia obi akodi obi yire na no abua kwa heya. Obi a yaware na sifie ni kunu wa buruche na kwase bia behye obedi na ma ye ne obi si so chada is wanted he is wanted omo pe na chino ti se haji afori ya chini o ye criminal omo ni nua na be ka kire me se omo wi stolen cars e ma boys no omo wi stolen cars no kra me ni ebi ka se o se chada entu omo ka o se wo na wo bo pa mi wi aka ba na se e twi omo mo wi aka ne di wo wa bo pa se obi mko wi aka amre waton ka na mani panis ka ni bia o mani bi ka sa o de beton nyina ntwemfam no defa ontia di utinya hwe criminals anu yenkoto aba ma wajimi.